na watwe twa mu yante asem de ni na ne se kane meyo na na kwasi ajiman adodo na afa no okumkom wopanyini efirimu yayaya e wokonfa no che ayaye sabia kese a e wo asante mantem yase na ene dey ana ne na watwe de da no e ba so e wo menhia te bia ye gina yi e ye menhia fikesie mu ana ye wei na wo hwe sene santene ene doma asase e ba na ɛda na dipefe sɛ nipa yi oyɛ nipa titiri yi a wɔso ɛwɔ asantemam ha na dwuma pa ɛne anamɔ aba betu ɛwɔ asantemam ha titiri kumase ase no ne nyinaa na yɛbɛdi ho nkɔmmɔ na yɛda na di akyerɛ ka me ho na yɛmfa womfa manhyia ahemfie sani ya santimam hia ne yanim no eba ne na wotwedie da eya na empempi no ensha asie entem se oba hase ya afai ana empemfo atutu bibia etitire ne yanintin ahyase eba menhia hase na ke hu se ene na wotwedie da no okumkom na wotwedie da no ekoso e wo bojare se oba menhia ha ye frɛ baabi bojare bojare no aye bra bia a amamre ne amane e koso ho pa titiru se obi akase tia menhia ana se menhia pese ye twa moja ye ku aboa bi e ma ne moja egu fom e ho ana se adwuma die ni ayeye no nti amamre kwan so ye fro ho bojare e ho ana ene dey na otwedie da no e koso papaapa wopanyini baako a empanyifuo ahudu opina no ana eba ha ene dey na opanyini ba kwa mani atwa no sisisi a eye former energy minister mani atwa no so e wa ha sei former energy minister ono e wa ha sei empen 43 pina no medika ka kire wo se wo mo eba ha sei menhia divisional police commander ana yeni atwa no so no ono so so o ma betototo ne ma bambo ensem etime akonkan eye papa apa enti sisi ade menhia ana ewe se wote nsankuo ni empintia ekoso na eno eyo oba ahema sante hema ahemfie hokwan ana se adwuma die ekoso de den enti yawo menhia ene areho sam richie kase a abo asante man nana kwesi ajeman adodo na fa kumkom ni din no yɛma yɛbɛ fɛ ne kumkom ɛnɛ ne nyinaa no yɛbɛkyerɛ aseɛ enti dwumadeɛ no deɛ na wɔtwedeɛ da no afei ana ɛba bɛgyina ne pɔmpɔsoɔ ankasa deɛ ɛkɔ so sisi a yi deɛ afei ana adehyeɛ ɛne ahɔhoɔ a wɔmu fi akyire ɔmu nyinaa ɛreba agye sɛ madika de ato dwa sɛ na wɔtwedeɛ da no ɛkɔ so wɔ manhyia ase bia yɛfrɛ hɔ bogyare yane mpanyifo ahodoɔ pii na ɛnɛ yɛbɛdi nkɔmmɔ papaapa ɛdeɛ nti na papa yi yɛfrɛ no okumkɔm ɔbaayɛ na adwuma bɛn na ɔbɛdaa no wɔ asantemam ha titiri kuma ase a ɛma ne ɛbɛgye ɛdin saa ɛsa bɛn na ɔtwa to hɔ a ɛsɛ fata sɛ nkyirima ɛtumi asua bie sisia yi kuma ase mayɔ adwuma a ɛnana kwasi adwuma yɛbɛyɛ yɛ no saa anammɔ no bi ana kuma ase mayɔ wɔ so sisia onuanyafoɔ a ɔsɛ si bi ɔnam so anaasɛ ne deɛ no ɛsesa ɛsoro biara ne ne din ɛna soro biara nso ne n'adwuma deɛ nana kwasi agyeman bɛyɛ ɛyɛ no ɛyɛ saa na ɛboa kuma ase mpuntuo ɛsɛ fata sɛ wɔmo a wɔmo nso ɛyɛ mayɔ sisi a no wɔmo nso ɛtumi atu saa anamɔn no bi anaa wɔn nyinaa ɛyɛ nsɛm bi a ɛbrano no mpanyinfoɔ no ɛreba no yɛne ɔmɛdi ho nkɔmmɔ yɛne amanyɔfoɔ bɛtwetwe nkɔmmɔ yɛne adehyeɛ bɛtwetwe nkɔmmɔ sɛn paa ana ɔmo nim nana akwasi agyeman sɛn ana ɔmo si anim no afei koraa mpo no sɛ woba manhyia ha se a nidiberɛ paa wɔ ha ne sɛn wɔyɛ ɔdehyeɛ nidiberɛ paa wɔ ha ne sɛn ne nyinaa no yɛne mpanyimfoɔ bɛdi nkɔmmɔ ne abusabusa nana akwasi agyeman sɛn ana na ɔsi teɛ bɔmmɔden sɛ wonyi wɔfidie no mfiri ase wei ayɛ multimedia your social media handle, Kasia, or my Ghana, Nippon Pimpim, and a baby. Insure FM 104.5, Atom 106.3, and the affiliate Nano will be a so a picky feed in your home. Mamma Bridget, and I say, wow, I fail and I will pay. Aha, I am in Shia, I am fear. Baby, a train, a Yabia, Echo, Oba Hema, Nabuboa, Anno. Now, dear Yasha CNA, ah, Otisa, and Pinti, Echo Suni Nano, a year. Now, I will see at mine, and now what you did that. Ana Ekwaso. Mentia Ahimfi and the way Kumasi, a sentiment Mahinkro, Mentia and the way Ninano, a Kumkom, Nana Kwesi Ajumai, former mayor Edema Kumasi, Kemi, Anna Watoi, Intiana Day, Anna, Nana Watridi Dano, and paying for Eddie Asha Shasuo, a war. Menshia Ahimfi Menshia bia efro ho bojare ho ana na otwide da na ekoso ye bedi nkomo na ye papa papa mamo wo etina afenzo so no insure FM ye social media handles ni nyina no we nyina ebetwa egu na ye bedi nkomo na ye ne empenfo ahudo pina atwetwe nkomo ni egu so mo di omunim efa nana akwasi ajuman ho ebra no bra no no ye ne mpanfo bedi enkomo ye de mpanfo ahodo pina ye de historian fo teacher or ye historian or woman she has ye ne ne betwetwe enkomo na ye busa no enye ma ahodo pina efa papa yi ho wo de no kra eto nchen a ye ne mpanfo ahodo pina betwetwe enkomo e wa hasei ni na no efa and painful about Mensha Hasei na Yenya Urebi Ewa Haseya. If I see anything come kakra. If I see Busano opinion, Yedikan Yamao, aha,
Yaga,
Mensha Hasei,
Yaga,
Ediana, Emma Utu, Chacha Moon, Subipi, Mohabine.
Oh, Germany, Nanaka Sagman. Tama, Uja, Endisino, Menanko Kepkus, Namkoye, Advet, Minamano. To win a four time noon AM. To me, so I will not say that there be my papa with the other member, Ghana. I'm so maybe be chair a month for a month for any game.
Now, one can say a friend will say.
Men of family, Doctor Nana Yabudi, the national comedian. The whole Ghana, I'm the concert partner by me, I'm quite a big yagu, Miami.
And she's a wash down for ya, and yet, there's only an auntie at a cra. Send an anisuban city apa.
Oh, no, 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 me pronounce my papa he said gan hadi e bi si da kede se na yin kwa hwe e yikwa wan ye kwa hwe ye papa e ti ba se ye hu se obi e san nante o ye wo atandemia and Ghana food now, so why you not to
me? Yeah, only an amount to Muno. As soon as Bam Ben were done, dear, which is a for France to see a bebble.
Yeah, I'm Ben, sir, on Pensy. No, so I had worker. Oyalu, Obejuma. Once a guy was there. Ghana hang now, yeah, was there. Baby, I got a fancy, I am your fee. Baby, no, yeah, man. Oh, I'm fancy.
I'm not going to be able to get my money.
That's one time I take Kumasia. Kumasi, as the seven penal seminal. Miss Nechi did that. Yakopo's man, young baby, papa, auntana. Eh, yami.
Never ask papa, would you interview?
Yabody, national comedian, the whole Ghana concert party. Now, yeah, I'm quite a bit, Yagrun, Miami.
Yabody, ever ask papa. I wish for a Yabody, but share a new relationship, not one day, Nana, I could see Ajima Ewa. Ewa ha se yedi ka ka kire se ene yebedi nkomo pi edi enti e first papa okumkom na afi kra wo de no to nchan a ne nyuma pa ene e sa wo betwa ye ne edi en adisua be ne beti enye firimu ne nyina ne yebedi ho enkomo amomomo ehwe multimedia in social media handles ne nyina no omo so enye bi ahwe papa papa abushafo ka hunu se weyi eye nshira Facebook live I finish so no, you better sign at the affair at Dom any affiliate stations. I hope you are almost epic feed in Nano. Aha, aye, Menchia Bujare, any way. Aha, Menchia Bujare, aha, Anna Okumcom. Ye didn't know what you're at.
Thank you.
For your decay, sir, Ocha Oberman, she has a menoka say, dear, a domina air bano, a cosro, a domino air papa, won't say a bano, a Santa Mamma. Now, what you did down in Pay for Sino and Pempino, a yana and Sha, a seer and tem, and a mensianso dear, mensianso say at the sonco, and empty a feina at domino as I see ever. Now, can we say winning a bit too much a pa if you say, oh, I'm paying for a ever hana. Political leaders ebe ba ha na nanma hemfo so so ebe ha mechre traditional authorities no womo so ebe ha se ya ese woni so ka kire bambo ensem so de ejane na so fise bambo for ha ne edoso na yenko ne yenko di nana akwesi adwuma ho enkomo ohwe enhyira Facebook page ana se adom Facebook page a nukreni ene de ebe to form ha bia ebe mama so ate ye fese ekodi nana ho enkomo ni ebusa se anya bia anamu obetu ye ewa santimam ha se no se ene sitie anya bia no esafata sa foforo nso etimi da sa suni bi edia na we nyina eyade a ye fese ye beye ewa ha se no kreni no kreni no kreni no kreni ye kira emra na oyɛ mayor no na dodo na afɛ no Mr. No Nonsense. Then na your friend Mr. No Nonsense ni na se on shema de na ensei ene se wo fa ha na se pavement so na mote ya obetumi aka chem se munyina mo mfiri so na wo kan so a eye adwuma prekopɛ sa esu ni ban ya wo da na de yi ama nipa pina ebe do no na ni ba je ni wo de no kra to nche ye si ni pam pem pem no bo mo mo sa e ko ma no en te din e de fra ne pa ye okum kom de me ma te no e de na wo so nim o yo de xie men xie ku ya no kra no oben anasa no o men sa ye be hiam panfo bi amama ma ya chire ama ye chichire mu sisi ade ye wo bojawe e o men xia ye so e di komo ye pe ade xie ni bi empanfo ni bi ni ene o ma twetwe enkomo afa bomodi ya ne hwe enie ma e koso e wo hade ebi yadas na na oku da nchembo ene medin Yada so our man share a him. Kavu say we air na our chidieta. Nana akwesia jima dodo na bone mrane ana our sane mrane se okukom. Wane na our chidieta ana yeguso eno na aha. Boba men share ha yefra ha bojare. Eno kra wo ho amamre ne amane ye. Edie ti yefra ha bojare ni na yebedi ho enkomo. Na yanya opanyini ba ko ha yefese ne twetwe enkomo kakra. Nana yemo aha.
I'm going to go to the house.
Aya no kure na sei anana na bra bosintie wo mantia se
ni ni si bana wo kanu sebi sebi o se tu ajima brempe onua bani akosua bani e akosua bani e na ba wo ajobokua ajobokua wo kwasi ajima woni be ma confuse ya odi to asini woni na wo kwasi ajima na omu wono no sebi mantia hinfia ya ni wo no e tete no I was a state boy. Said you was your chair, was here. Then you saw a chair. And by saying,
eternity am dey akunya na for eternity am dey akunya so bo wo kuade nkwa ntwini yare bo ni ofe e bia nyame so wasra am se mren na so mako wo fa ne ko
e die na nkirima betumi asua fi na na kwasi ajuman ne fa aho fama woda na die e wa santemam ha sei
die nkirima betumi asua fi ni jense opo bi obu ade e ompo bi o ekaka keka wo okika keka no enche no ono ni keka ka no e ne nyansa obi go ho asebin na ni so ade pa mbu wo kwa no kase tia no ade o tire no 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 fa si no we so be discipline wo oba du ba police ya police fu abu obi ano no ansa mo papa no sa do osa osa do hospital
ma membre mo ansa na dede ya ba me pese me hunu se se wo hwe nani su ahie ene ensema mo ka fa no ya Sasuni bi nenei kumase ya hia ama kumase atimi adimi ana
sani pani bi ni hia ni sesia so ya kola so ya panyini nka ban we ko pepa si enya sa kukodo ni sebe bi makocha ma be henwa pako ya kola kula kepe sani ti ya kumase sa fa ne tuma be fra sani se sama sama na be kumase obo obo se bi ya ngune na na kula kumase onanani asafia kumase uza se bro no be su ni awu a wetu nka I am to be having to a was at my first to be a sister.
I never asked for another match with you.
May a firm come, Jim Fee. A Jim Fee. Come, Jim Fee. I tell me an anonymity. If you say, if you want it, I want to grant him free. Sanity. I
never asked. And I'm here. I wish I was ready. Sanya. Nana asia kasa no bani achi ye papa se wo hwe nipa wo kukudro se na wabo amakuma se atimi apega no nanka yesan hia obi obetimi ato aso sa akanye ne se enne efi edokro asantiman wei eye ensema hudo bi a nana edi atuja no kredi ye nyina ye ni ache e wa na mpa wo panyine na na breso obetuye e wa asantiman hia se sisi ampanfo pi asha se eba ampanfo pi na asha se eba abushafo yada so ewo manhia ahemfie okumkom former mayor edema kemi ne na watwedie da ana ekoso no ka hunu se babia yewu a ene na watwedie da no ekoso no yefra ha bojare ewo manhia se wo hwe nkunya ya sese ya wo bi nka ntra wo se otikokoso eba betena se ko babia otikokoso baba betena nyina ye dika hyehara da empanfo pina ana eba and painful pina, oh, ha, obete, said Penguinway, and so Eba. And painful pina, and Eba. Political leaders, and don't want to answer Eba. I wish for a high Shra 104.5, Atom 106.3, and Africian affiliate in Nano will be as also a Gusu 8 year. One more, a syndicate, an answer, almost a shabby. Our social media, any idea, any other platforms in Nano. Womu ina anzo sono, afeni mabaswa, anasa afeni awushebia, kahunu se ahaya menshia, okumkom, fama meyo, edema kemi, nina wachidie da, ana echa gune, nana, ewu kuda nchambuo, enimidi. regional and national executive ana ba ba pie mu ha odim se na watwe mu assessment bi ha ndis amanyoko no interparty demonstration course no na wo mu nyina e wa ha nti no ende wo masan aba hinfi ase ya wo mu ne nyina e ba be di na watwe da no amana ya krabe he empenfo ahudo pina ende wo ha sei ye dika du to just say political leaders ne e beba e den ya enam se we no menhia ana ye tu anamon we eno enkyrese political leaders no na esefata so mo so edu omani monyam ebetai echire we eyeyie anayeye na wotwedie da ema okumkom na wopanyine no enam se wono so akwakoye politician na amanyosem na ne ho echi mu bi eye papapa na edin owo bi die na esefata se ene empenfo wo mu nyina so timi ba na omo so ebeda omani so Eddie, actually, Papa, if you say no crane, Wababa, some a Santamine, and a Ghana, and you know, Sosha, Mencia, Anna, also Etia, a Chammy Penny, Anna, Eddie, and Nima, watch here. We are a national and regional executive at the NDC Amanyokono. And Atanasia Menchia Ababacha Womo. And I'm saying, Nana Kosiajima, or your this year, or the Shokonkro, or this year pay, sir, and I'm paying for me at it. Oh, Fria Himfia, ain't he? A year we know Esi Menchia Esraso. Nessa Fata said, Yadio, Ababo, Domi, the next year to Santana, Yachia Womo Ebi. Ebrano brano no yebedi enkomo kinzuba ewa hasei we dia ma yensa na daaje kakra bi ye wi ana ye ne empenfo du so ono akwakoye regional executive ana se oye former government appointee obuasi municipal no na ye mc ewo ho na owa hasei sisi ebe no kase dia meka se regional and national executive of ndc ewo fi hasei ye ne bedi enkomo kakra dia ana wonim fa okum kom Richard Ofori Ajman Bodi ewia yi yemwa ha
ye nua
e dia na wonim fa okum kom
yo be ma kwase Ajman eye enipa enkono a eye eda bosume enum ne da toso enkono afe apem ahankono eduokono baako eye 9th of May 1991 wo mu shi aye no mote NDC amanyoko e wa santem man mu anipa nkono a omote party ne be makose ajiman e ka ho be eti wo ye foundation father of NDC e wa santem man
wow na wo hwe na dwuma ma e na aso bi e ka kra na ye nka NDC ane ye nka NBB e de na ma na badam sum kosa
no de di kan ne se be makose ajiman ye tumfo de se kokokokokoko skaja ko fi de se kokokokokoko enti apart from se obeye NDC founding father no say do ne na ye di ne na so twida enye NDC sem e asantiman sem enti ye ntimi mfa nge NDC sem e wo abra ye bodwa e wo ha enti nya de beye NDC sem de bida e asantiman sem ade na ato yewa ani enti ade to ne ni a NDC CPP MPP ye na ye ba e otumfo na nanom ene ye ba be som ne ye jam no
wo de wo ye MC da enti wunim de atua mu amamwo mu ono so aba be ye meyo e wo kumase ase se wo de na mamwo ne toto unne ya se na adwuma ne sitie
em say one of the who can the finest chief executives are aba asantime mu ha kumase godue mu a obeyi yeruwa kwese ajima obeyi yeruwa kenol otre obeyi yeruwa kofi dwuma obeyi yeruwa samo sapon obeyi yeruwa kojobonsu enipa o ma ba pom hu moden as mayor e wo kumase na ma bo moden
Ede na ma opanyine obi ada so boni din se
yewa kwese ajima breso no na si bi esisi dan sisi basa basa enka ne na breso no na ma bi hello fm we na sto bi fm o chandrams na lenart na ho ye jonso dan ha na u na maduma na jonso de wa ho na na wura wa ko kunso o firi ho no ade agu ye de ase abunsan e kwan ho ye si dan abunsan a ko pem baby a utc so we Ele vai conhecer a gente mais chique, mas é que te falam de mim, né? Subindo, subindo, né? Já se sida, é se suar, é suar, é boa, mas drenagem, é time tumpão, é o ye man tem hai na yes see that so ye we kwasa ajuma ya awo eye chief executive a won ti me enye ni sa e bi o so e fi a ati ati se na do kure wa santi memo anu ye wa e wa ha ubua ubua
e ti o e o ye tele fun pe na so na e di asama pe ka chile me yo fo e fa ye nura kwasa ajuma ni
Yeva, Bema, Cassadima, I sent Sudia Cassia, my new German, you so many. What I said, Santa Coy, or the Sukongo, and a Sumia, who to know what I and all the Sum Kumasi. Let me tell you, Kumasi, my name, Sudia, and say, Yeah, Bema, Cassadima, why you be?
Only for Richard of Ori, Adjiman Boadi, Apache, former Mayor, Eddie, Emma. Obuasi municipal ana yene ne edi ekomo no yene Johnson Asedi Eketia ebe twetwe ko bosisi a
owe
ama yene ndibe ni Afey ana opemsoo. Sa wo hwe santene ya opemsoo na apia wo ba. So her santini ato now her empinti idea a chile any new ya a trouser of him so and a ebano of him so eba Ukraine at the attorney on one of this year concrone that for me on one of this year concrone and this year any or more more air atom insura any multimedia affiliate in ano Samray Opemso adie atonani Opemso ana ebano se wohwe mpinti na me ya sure pa se Opemso adie atonani eye
Jesus so musuo
eje wa ya tono no Yes, a trophy out of me. Yes, a song was so. Aha, hey, I'm a shia. Be out your way, Efraham, would you? Aha, and therefore, after her appear, I want to turn out here. A trap must be seen and said, Well, I sign up back of a quernum. No, I sign up a peer, and what I say. Way, I am up him so. Afei ana opemso eba se ohwe etoma eba hasisi ana edada di pefe se ampa na na kwesi ajima no kunkom waba beta esubi adi waba beta esabi atoho awa sapata Apemso Abusiafo a ehwe multimedia Insura FM atom Any affiliate na Apemso fa ne sei ana dia yaso atene se oba piem wa ha ye ohwe nyina ya mamre ne amane ana etwa guo no ye ohwe e ya mamre ene amane ana e twagoi ba ho ensumankwa hene dia wo hwe ensumankwa hene ene ye di ho enkomo pen amo ode tu ani mu se wose eye tumi a emu eduo ate se enye bia se bia ha ban bi na ohu ne keke nebom nipa na nkasa so ade no eso no no ono a wonne ne ho enti ne ekrokro ne mu dene ensumankwa hene edi ho enkomo ama wo chechere mu enti ya mamra ne amane e na etwagu no opemso abeba ana sa ne ma sey edi kan enche bi opemso bepie wodi kan efa ha ana opie ye ensafo ahene enso ana ebei sa wo he ensafo edi na chi a ede na di pefe ana ensafo ahene ana wabei ana no ahemfo ni na Mumina ato santene fefe feye. Amamra ni amane na etwagwe. Aha ayemanhia. Kahru se okumkom anase na nakwesi ajuman a yesane mrane se okumkom. Esu ni ban abede na die wo asante mantem ha. Na hofama efa ahunidie. Oman puntuo ho no ebra dwene ntiasie so. Abrafo ana ohu omo no. Etina ene eya disiye. Ana ekoso ewo menhia ha wei eya na wotwede da empintini sankuo ana etwago no pemso aba odikan efa ye kire ha sei won sa bepiem ewo ye nimha obepiem ewo fikasiem ekwan kasea no ano ana se gate kasea eba menhia ehọ ana ene opemfo afa yeti no oba be pie abribia opemfo abetena se no ahemfo ahom nyina etwa no ho ehia eba na sebudie eba ni bibia o menhia ha sa pepepe ene tie Enti be bia opemso abekọ no anfie ha se otu anamọ bia ọka ọmọka ne ho ọmọ ne ma manhia eye manhia ọmọ ne ma anfie ha obia hu sa ampa manhia hifie emu odie pa Multimedia Insurance 4.5 at home. Any affiliate in our BR. Open Sua Air Tunnel. Open Sua Air Tunnel. Open Sua Air Tunnel. Put him say any braba. Opemso etonyom enibraba Emrantie na Emrantie ne pega enyom no no opemso nso asoso Afeye Manhia kumase yawade asanteman yawade Wow, this is beautiful. A woman said, any braba dear, then so Osha Kanya, Nananum, Edda, Amamrene, Amania, Edina, FAA, Arafua Abadia. Then so Amaye, ah, Fain, yes, sooner. Yabaha, you who are dear, not yet, and Samson so. Yo way aye abrafo Sisi ade ameno ka sai opem soa ade nani akyere oba hema court wan nani akyere oba hema ahifi ho sai aha anu akọ Thank you. yina ya amamre ne amane ye ana etwa go no bojare ahaya bia opemso aba betena na hemfo ni nyina atwa ne ho asia fefefe eno enema opemso eda sronko no enema menhia oba ha utimse ahamu edruye ankasa ahemfo atwa opemso ho asia no edoso ye obia de anitie esefata edema no asante man kumase yawade na amwa mai hene ewa hasei bono ana watena sia oje enchia no nana amwa mai hene no woyobi a eba no kumasi empuntu anokreni eda na kumasi ye papa otufuo enfishia etu a wode asinani so to bema kumasi etu empon no wopanyini ayobi anokreni odimo tintima ye papa a wo hwe so beboa eba na honidie ho eba no emiamia ensrahwe bia hodoa ebetumi ade ani akobo ani akohoma na yenye sika ade aboa makoma se atumpon amwa ma hene odimo tintima ye papa na na jeni boate National Peace Council for Empire for so e wo fie ha sei enyo mo ebedi enkomo National Peace Council, both regional and national, for you know, I will feel her say, Yanomo Ebedi and Komoka Kra. Na Yanom, you have to train Komoka Kra. I wish I for you the can say and pay for no air banner. Now you know more Eddie and come up. Yenya, most Reverend Asante, I will fear say our monso, a babado, money so Eddie. Now, what now, what you did, Dano? Omati mi ama no aya krabehwe na ye ne nini enkomo na ye musa no ye die okumkom ya ba bete ye nim ne sasen ana musi enim no Reverend Yamawa ha
ejo so
Reverend kwan bɛ nso na mo fa anim na na kwasi agyma
na na kwasi agyma de asante de she krong 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 wa anya de she keka wo yɛ so fo kɛse so e de ma oman obɛyɛ kɛme om pending adwuma wo yɛ no kumase and now anyway say obi aka ho asɛ san sɛ wo yɛ obi a nani so ɔhye de na so nani so ɔhye no ewo nyina so a no de yɛ sa de no ɔhwɛ kumase yɛ die santeman yɛ die gana man yɛ die ti sɛ ne wɔ firi hɔ a na wɔ sɛ asante methodist yɛgyina methodist ɛwɔ ghana nyinaa nan mu na yɛba ne yɛbɛma ɔte kɔkɔɔ so ɔyɛ akɔ sɛn sɛ ɛde wɔ mɔ a na ɛkɔ ɛne ɛne wɔ mɔ ba
ne nneɛma bɛn sɛ bi na ɔyɛeɛ a ɛma ne da soro ko obiaa ka sɛ ɛyi papayi ɛdeɛ na ɛma ne da soro
kumase nsiesie sɛ basabasayɛ nneɛma a ne wowɔ wɔ sɛ bi kɔtena kwan mu a na wɔdi dwa ne nneɛma no ɛte sɛ nana kɔsi adwumayɛ ba a obia bɛyɛ ne nneɛma wɔ kumase nsiesie ɛne sɛdeɛ nneɛma dɛ ɛdɛ dii discipline ɛyɛ adeɛ a na nana kɔsi adwumayɛ wɔbɔ ho mmɔden paa wɔ santemɛ mu ha ɛsiane sɛ ɔno adwuma na ɔyɛ no ɔhu sɛ ɔyɛ ma ɔno ane ho ɛsiane sɛ santeman yɛ ne dea ɛnti sɛ ɔyɛ biribi wɔ kumase a na wɔnim nea ɔɔyɛ
ɛdeɛn nnɛ mcs dcs mayo ɔbɛtumi asua fi deɛ ɔpanyini ɛsɛ wotwa to hɔ
ahofama nana kwasi agyema adwuma a ɔyɛ gye sika nti na na ɔyɛ ɔwɔ ne sika na ɛyɛ ne dɛ sɛ ɔsom na ɔyɛ biribi ɛde aboa ne man sɛ yɛma sika di yɛ anim a na biribi a yɛyɛ biara no the bottom line no yɛ sika a ɔma no ntimi nkɔ so ɛsɛ ɛnya ɔma ho dɔ yɛburoni ka sɛ patriotism yɛde som de yɛ adwuma ɛde ma ɔman ne baabi a yɛde yɛ atena sɛ ɛyɛ president anamusi foɔ no a yɛde wɔn agyina hɔ no ɔmoyɛ adwuma no ma papa no ne nhyehyɛeɛ a wahyehyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔman bɛkɔ n'anim no bɛtumi akɔ so yi
brabra bɛda ase abusuafoɔ yɛne most reverend asante emmanuel asante na ɛtwe nkɔmmɔ no sɛ wohwɛ asante no yɛ a na ɛsɛ wei yɛ methodist asafo a ɔmo wɔ asante mantam ha ɛne ɔmo a ɛfiri baabi abɛka ho ana ɔmo nyinaa ka bɔ m nti ɛbɛka sɛ ɔmo nyinaa yɛ methodist asafo ɛmu asɔfo ɛfiri sɛ yɛse nana akwasi agyema yi na ɔyɛ sɔfoɔ ɛpɛ kɔpɛ sɛ wohwɛ nana ma wɔbɛtu yɛ kyɛ sɛ obi a ɛka n'asɛm a ɛfɛ koraa kɛkɛ wɔda su bi adi a obi ahunu sɛ ampa nokorɛ ni asanteman ɛda n'akoma so ɛfiri sɛ na adwuma no a wɔyɛ no wɔyɛ ma ne ho wei yɛ nsɛm bi a most reverend asante emmanuel asante wɔde ato adwa sisi a abusuafoɔ wo a wohwɛ nhyira yɛn social media page adom 106.3 ana afei nso no nhyira 104.5 yɛn affiliate nyinaa no wobɛhu deɛ ɛtwa gu ɛwɔ ha sei yɛbɛkɔ soa ne mpanyimfoɔ no adi nkɔmmɔ yɛdi kaka kyerɛ sɛ ndc amanya ko no mpanyimfoɔ aba ha sei johnson ase adu nketia ɛwɔ ha yɛne ne bɛkɔ akɔ ntwetwe nkɔmmɔ ne abusa no as a political figure no wɔno so ɛdeɛn ana wɔnim ɛfa nana akwasi agyema ho ɔkumkɔm ɛdeɛn na ɔnim ɛfa ne ho yɛne ne bɛdi hɔ nkɔmmɔ papaapa ɛhia ɛho hia yɛyɛ papaapa yɛda so ɛwɔ mɛ nhyia yɛda so ɛwɔ mɛ nhyia ketedi afani agro enwa na etwa go no obehwe bia na de no credit. I'm a man, I'm a man, you're say, in the way I am never be a better who ever has say, Papa, Papa. Yanni Johnson, I see you get here, a better church, come with ya. No credit. Richard of Oriad, my body. I'm here who said, Okum, come, I am one of the founding fathers of NDC in Ashanti region. Yanni Obedi Ekomo. Na Yabusa. And Sassia, Elder, and Sue, when you are here, you chat on. If he and other Korean, I was at Mammy, I say. And yea, and you bet me, I yea. Amasa and Sana, who you have a pay a chai. Yes, you bet me at Tuaso. Former Defense Minister Atokofo, one General Asiedu Nketia, and Chia, one more echo. Amamre Kwaiso, Omunyina Eba Abesom. Former Defense Minister. Mencia and Airway, Cameron said, we are now to the other Equaso. Now to the other and Equaso. Okum come now to the other. Baby, yes, 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 I dance for me now. And I'm here for an atmosphere. Both are Israel social media. We are live view. On Israel FM. And I'm here for one. And I'm here for one. I want a sentiment of mercy. Back to my head. Wei aya ban to ma hene. Sa wo he yo tene chen ya. Aya to ase. Me ba chao, ye ko ban to ma hene chen kakra. Aha, mama chiefo. Ene ma hefo e hu ban to ma hene. Former Defense Minister Adokufo. Anna Wojie. Oh no, a current board chairman, I was Senate. Anna Wojie. I bet you are bound to my head. And I think so to answer. I say, aha, I am here, yes, 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 then you are also Wesiano, Onimono, what did you come up in? And you be a son and another Juma, is he at here? Mayo, Yamaha, Yamaha,
Yamaha,
Yamaha, Yamaha,
Well,
I'm not going to be able to do that.
Yo, no mabe bia yeti ni di akai nana
e da dia sua perna na beca na
so yo bia he was mindful of the environment and say na me kaya eh na sadie so be bom moti ya se e be preserve so mu ya ta in sua e wo ma se na it is a be kaya e bia twa ma
o so da ta
wo be bia o ma so be encroach
Oh, I'll be
river. This name will be my thing. Oh, yeah, yeah. Preserve. Okay. A buy assassin, a my assassin. A such man assassin. You're a fine of fast one. Oh, boy, money.
You're
a boy, move by. You're a Jimmy.
Again, and the DCs, mayors, MC, you're making a CFV a South time.
Well, you're fair. A Hofama, Unaya, or the Esum, a Santiman, and the Kumasuman is the key of 5 months on one and a Sunday. Now, and no, and a poor man, it's in the If you may be an idea, I shall be answered. Yes, we are to be said. A Juma, Sabi, a Yamison, only one of Nina, wouldn't be in a vision. Now, dear, and no, and never boy.
Veras. I was for New York for say, SB, MG, and Yanetra, and Commono. My pain for the bar, and no more ever. E pen fo ne ba ana e ba no mo e ba no na ye do mo di e chire o papa pa Nipano Abba, of Pemiso, and so Abba Tanassi. No cranny, none of my handful. How one year this year, you know, the ship will have a check. As I said, Okumquam, Nana Gasiajamai, a sapani Fahut, says I hope for my annual war, so Abama as Santamine. Any Ghana at two pono and ampa edadi dead awa ha. Apart from sir, now we are this year. No, that was saying I will pass on about some year. About some African Akumamo. What an epimony in the Bibia, and I gentlemen in the Bibia about some. Now I'm back while I'm so. My barber some Amanaya crab ahead. Then now we are now here and paying for Waha. Na ocean di pa waha e dena di pefe se ampa okumkom abasomoy ampem so ana kwa kwa tena se no
Come on, 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 come on,
We are here, can an appear on in a open swap. na wo kyerɛ sɛ ampa ɛba ne ketea adoa sɛi wɔte aseɛ ye ankasa ɛno ho aa anana ɔtwa bi guo afei deɛ ɔpem so akɔ akɔtena se ɔpem so ɛkɔ akɔtena se Open so at Nassi Pepper Panes and our Tudia Dano Anna Asher Asiano.
Asma
Samurai Open so at Nassi, dear Naka, who said, now Tudia Dano, Yababa Sassiana, sir. And painful, I would open an Abbey Mohagana, ha. Like I said, political leaders, Ewagana had yet. Dodona, I will fear. If you have such I had second, Emirana, Yayana, Mammy, Dotty, ye, and a day, ye, Nina. Baba, ha, and also.
So for Taba, Taba. Momagina, Bakensa.
Wei, eh, now what you did that, Sonko? Anna, I was so ill with your say.
I'm in your core, all your fellow, NDC. Original Secretary, General Mosquito. One in a pound for the side, Yaya, Alexander Akon. And your core, you know, the governor's Abba, Lady Hase. Yamaria, Papa. One of us showing that different kind of young people. And that one there was a big demo. Now, Babuan Mass and Tibera. And this is also Emma, the same for Tamara. And here, the show. And now, and Papa. And this year, our mother, any woman or not. And then come up a slant of mine, and you only are one man, so when I want to be a papa. So, come up about the power of Saint Memo, one of Papa with my best of the same.
Papa. That's the number of Kusu and the Mekano. Sabre, confirm what's happening now. Then I see a bank. One also, one, two.